Tashime kumuzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu. Ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Aha muri Amerika uno munsi saa 3 z'ijoro Kamala Harris azoserukira abademokrati matora mu kwezi kwa 11 na Donald Trump azoba ahagarariye abarepublikani muri ayo matora. Baraza guhurira mu kiganiro mpaka baje impari ku migambi bafitiye Amerika.
Impari ziza kuba uno munsi koroba ntari zikomeye. Uravye neza amatora yagiye araba menshi mu myaka yahera usanga abantu benshi baharira nta majwi menshi uheza ngo wunguke ayo mahari aheze umugabo arashobora kuyahomba.
Uyu ni Leonce Hakizimana ni umuhinga akurikiranira na hafi politike yo ngaha muri Amerika. Muyijya nino ku isi naho Kenya igandariye abana 21 baheruka kwitaba Imana bazize umuriro wadutse ku ishuri ryabo ryitwa Hills and Arasha Academy. Turabigaruka ko handi hato tunabafitiye n'amakuru avugwa mu gisata cy'umuteka no muri Sudani, Israel na Syria. Musangwe ikaze. Reka makuru yacu tuyahere muri Kenya. Ibandanya gukora ibipimo vya ADN ku bisigarira vy'abana 21 bahitanywe n'umucanwa uheruka kwaduka ku ishure ry'uburaro ryitwa Hillside and Arasha Academy rirahitwa Nyeri. Ni ku birometero vy'ababijana na 70 vy'uburaruko bw'umugwa mukuru Nairobi. Ibipimo vya ADN bizotuma imiryango y'abana bahitanywe n'umucanwa wadutse kuri iryo shure ishobora kumenya ibisigarira vy'abana babo. Barahiye cane ku buryo bitoroshe ko ababo babamenya. Uburaro bwadutse mwo umucanwa bwarimwo abana b'abahungu 150 bafise hagati y'imyaka 9 na 13. Babiri muri 21 bahitanywe n'uwo mucanwa wadutse baryamye basandabiye mu bitaro. Abandi 19 ibiziga vyabo vyabonetse biri aho barara ariko vyahiye cane gose. Mu gihe leta ya Kenya yashinze ikigandaro c'imisi 3 guhera ejo kuwa mbere, inzego zibijejwe ziracarondera irengero ry'abandi bana 17 mu bari baryamye igihe umuriro waduka ku munsi wa 4 mu masaa 6 z'ijoro. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya bashikirije amakenga yabo bavuga ko batize uburyo n'ubuhinga bwo guhangana n'impanuka hamwe no gukingira umutekano mu mashure atandukanye yo muri ico gihugu. Hagataho kwa Mungu w'indwi iheze ubundi buraro bw'ishure ry'abahungu riri ahitwa Meru hagati mu gihugu bwarahiye buratokombera, ariko Imana yarakinze kuko abiga kuri iryo shure bose uko ari 150 bari gufungura. Kwa gatandatu irindi shure ry'abakobwa riri ahitwa Iziolo hagati mu gihugu naryo nyene ryarahiye. Uburongozi bwaryo bukavuga ko hari benshi bakomeretse ariko polisi ya Kenya yabiteye ivyatsi ibihakana. Prezida w'ico gihugu William Ruto yategetse ko hatangura amatohoza kucatumye umuriro waduka kwishure Hillside and Arasha Academy yiga ko abahungu gusa. Yagabishije ko abo vyoboneka ko bagize urwangara haba mu gukinga uwo muriro canke mu gutuma waduka bazobihanirwa vy'akarorero. Tuve muri Kenya tuja muri Sudani aho ingabo za Rapid Support Forces zigwanya ubutegetsi bw'ico gihugu mu mpera zindwi heze zagaze igitero mu gisagara ca Sennar kiri mu majepfo y'igihugu. Ni igitero cahitanye abantu 30 gikomerekeramwo 100 nkuko bitangazwa n'amashirahamwe adakiranira inyungu za politike muri ico gihugu. Geoffrey Mutagoma.
Izo mpirimbanyi zimaze iminsi zigenzura iby'abahitanwa n'intambara n'ibindi bikorwa bibangamira uburenganzira bwa muntu zemeza ko ingabo za Rapid Support Forces zigometse ku butegetsi bwa General Abdel Fattah al-Burhan zarashishije ibibunda bya rutura mu bice byinshi byo muri uwo mujyi harimo n'isoko rikuru. Izi ngabo zimaze kwigarurira igice kinini cy'uyu mujyi na kimwe cya kabiri cy'igihugu ziragenda zidindizwa n'imvura nyinshi ituma kugaba ibitero birushaho kugorana. Intambara yateye inzara ikomeye muri iki gihugu kurusha iri ahandi hose ku isi. Yahitanye kandi abarirwa mu bihumbi abandi bakura mu byabo yangiza ibikorwa remezo izahaza n'ubukungu bw'igihugu. Itsinda ry'impuguke z'abashakashatsi mu muryango w'abibumbye ryoherejwe muri Sudani ryatangaje kuwa gatanu ushize ko babonye ibikorwa biteye ubwoba bibangamiye uburenganzira bwa muntu bikorwa n'impande zombi z'abashyamiranye mu ntambara ibera muri iki gihugu. Bavuze ko ibyo babonye bishobora kwitwa ibyaha by'intambara cyangwa ibyaha byibasiye inyoko muntu. Bahise basaba ko nta kuzuyaza umuryango w'abibumbye ukwiye kohereza umutwe w'ingabo zitagira aho zibogamiye ugahabwa inshingano zo kurinda abasivili bahari. Gusa ibyo ubutegetsi bwa Sudani bwarabyanze. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Sudani iyobowe na Leta ya General Abdel Fattah al-Burhan yasohoye itangazo ku wa gatandatu rivuga ko guverinoma ya Sudani yanze ku buryo budasubirwaho ibyasabwe n'intumwa z'umuryango w'abibumbye. Iryo tangazo rigise komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye urwego rwa politiki kandi rutemewe n'amategeko rivuga ko ibyasabwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye bici y'ukubiri n'inshingano zawo.
Geoffrey Mutagoma urakoze. Ejo kwa mbere mu ijoro Israel yararashe ibisasu byinshi muri Syria, leta ya Syria ikavuga ko vyahitanye abantu 18. Thomas Kamirindi.
Uretse abapfuye, abandi bantu 37 barakomeretse nk'uko ministre w'ubuzima wa Syria Hassan al-Shabash yabibwiye abanyamakuru kuri uyu wa mbere i Damas. Arega Israel kwibasira abasivili. Umuryango w'abanyasiriya baharanira uburenganzira bwa muntu witwa Observatoire Syrien des Droits de l'Homme ukorera mu buhungiro mu Bwongereza wo uvuga ko abantu bishwe ari 26 barimo abasivili 5 abandi ngo na abasirikare ba Syria n'abimitwe yashinzwe na Irani harimo na Hezbollah. Uyu muryango wemeza ko hamwe Israel yarashe ari ikigo cya gisirikare gikora ubushakashatsi ku ntwaro nshyashya nka misile na drone. Israel nk'uko akenshi isanzwe yirinze kugira icyo bivugaho na gito. Leta ya Irani yamaganya yivuye inyuma icyo yise ibitero by'ubugome ku butaka bwa Syria. Guverinoma ya Syria nayo yamaganye ibitero bya Israel ivuga ko bigamije kuyikurura mu ntambara y'akarere kose. Kugeza ubu Syria yirinze kwivanga mu ntambara ya Israel na Hamas.
Ijwi rya Amerika Washington DC turacabandanya n'amakuru y'ijya nino ku isi. Kiziga cumye politique Ali Mohamed Kibao ari mugambwe Chadema uzimbere mu itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania catowe muri imwe mu makartier y'i Dar es Salaam ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'ico gihugu. Ali Mohamed Kibao yari mu nzego nyobozi z'umugambwe Chadema yari yaburi wirengero kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze inyuma yaho abantu umugambwe we bemeza ko ari abasirikare b'igihugu bamuvaniye mu modoka yunguruza abantu n'ibintu. Ico gihe yari kaja mu gisagara yavukiyemo citwa Tanga. Umugambwe Chadema ukavuga ko kiziga canya kwigendera Ali Mohamed Kibao kiriko imenyetso vyerekana ko yakubiswe cane yongera aturigwa mu maso hakoresheje ubumara bwa acid. Abarongoye umugambwe Chadema bavuze ko amakuru yuko yitavye Imana inyuma yo guhohoterwa bwayakuye ku baganga bakoze ibipimo bahagarikiwe n'abamuburanira. President wa Tanzania Samia Suluhu Hassan abicishije ku rugaga rwe rwa X yavuze ko yakiranye umubabaro mwinshi urupfu rwa muze Ali Mohamed Kibao. Yahojeje umuryango wiwe, abagenzi biwe n'umugambwe yaramazemwo imyaka myinshi. Madame Suluhu Hassan yijeje kuzohana abakoze ubwo bisha agira ati: "Natanze itegeko ryo gukora amatohoza yihuse aheze bazoce bama rapport irimo ukuri kose kubijanye n'iryo bara ritagira izina. Igihugu cacu kirangwa na demokarasi, umunyagihugu wese arafise uburenganzira bwo kubaho atekaniwe. Leta ntwara ntizokwigera yihanganira na rimwe ubunyamaswa nk'ubwo." Ali Mohamed Kibao agandaguwe bunyamaswa inyuma y'indwi zike indongozi z'umugambwe Chadema zirimo umukuru w'uwo mugambwe n'icegera ciwe bari bamaze batawe muri yompi barekuwe inyuma yo kubazwa cane ku ihuriro ry'urwaruka rw'uwo mugambwe ryaburijwemo n'ubutegetsi buvuga ko yari imyerekano guhisha uwo mugambwe washaka gutunganya. Ano makuru abagezeho ijya nino ku isi n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Ijwi rya Amerika igice cya kabiri cy'amakuru yacu tugihera mu Rwanda. Umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Edouard Ngirente yarayahaye n'amashinga amateka na nkenguzamateka imigambi ya leta y'imyaka 5. Umumenyeshamakuru wacu Asumta Kaboyi yarahabereye ico gikorwa.
Edouard Ngirente yatangaje ko guverinoma yihaye intego yo kuzamura ubukungu bukagera ku 9% buvuye kuri 7% bwariho. Isobanura ko izabifashwamo no kongera 6% ku byo u Rwanda ruhinga ndetse no kongera ibiva mu nganda bikava ku 10%. Minisitiri w'intebe yavuze ko guverinoma yifuza ku ishoramari by'abikorera byakwikuba kabiri kandi abanyarwanda bakongera imbaraga mu kuzigama. Yasobanuye ko bizagerwaho ari uko umusaruro ukomoka ku buhinzi uzarushaho kwiyongera.
Turateganya ko tuzihaza mu bihingwa nk'ibigori, ibirayi n'ibishyimbo ku buryo tutazakenera kubitumiza mu mahanga. Hazongerwa ubuso bw'ubutaka bwuhirwa buzava kuri hegitari 71 abona twari tugeze ugere kuri hegitari zisaga nibura 130. Tuzakomeza gufasha aborozi korera mu biraro mu rwego rwo guteza imbere ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu. Intego nkuru dufite nk'igihugu ni ukuzamura umusaruro ukomoka ku bukerarugendo ukava kuri $1,620,000 ukagera kuri 1,100,000 z'amadolari ya Amerika.
Minisitiri w'Intebe asobanura ko igihugu kizakomeza guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku nama. Leta kandi isobanura ko yihaye gahunda yo kugeza amashanyarazi mu tugari twose tw'igihugu ndetse n'amazi meza muri buri mudugudu. Leta ivuga ko izongera uburyo bwo koroshya no guteza imbere ubwikorezi bwo mu kirere, hongerwa ibyerekezo Rwanda yijyamo bigendanye no kurangiza imirimo yo kubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera. Mukuru wa guverinoma yavuze ko mu Rwanda hateganijwe gushyirwaho ishuri ryigisha ibyo gutwara indege mu mujyi wa Kigali. Hazashyirwaho imihanda yihariye ya bisi zitwara abagenzi. Ikibazo cy'ibura ry'akazi cyane cyane gikunda kumvikana mu rubyiruko kiri mu byagarutsweho.
Ikibazo by'ubukene bitewe n'uko nta kintu babasha gukora ngo kibagirire akamaro. Aroba aracuruza mu cyaro bakamusaba imisoro myinshi akabireka. Ufite igishoro gikera yashora bigahomba kubera iki ya misoro. Nasabu dufite guhinga.
Minisitiri w'Intebe yatangaje ko urubyiruko rwatekerejweho muri iyi gahunda y'imyaka itanu.
Mu rwego rwo kurushaho kongerera ubumenyi urubyiruko no kuruha amahirwe yo kubona imirimo mu gihe kizaza, abantu bangana na miliyoni imwe bazahabwa ubumenyi bujyanye n'ikoranabuhanga, ibyo twita coding. Abandi 500,000 bazahabwa amahugurwa y'ikoranabuhanga mu rwego ruhanitse. Mu bijyanye no guhanga imirimo mishyashya, ku bijyanye no guhanga imirimo mishya byara inyungu, icyo twifuza nk'igihugu muri izo gahunda zose tumaze kuvuga ni uko hazahangwa imirimo mishya n'ibingana na miliyoni imwe n'ibihumbi 150. Ni ukuvuga ko tuzajya duhanga nibura imirimo 250,000.
Mu cyiciro cya kabiri cya gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere, biteganijwe ko agaciro k'ishoramari ry'abikorera muri rusange kazava kuri miliyari 2.2 z'amadolari y'Amerika mu mwaka w'2023 kakagera kuri miliyari 4.6 muri 2029. Intego kandi ni uko umusaruro ukomoka ku by'u Rwanda rwohereza mu mahanga uziyongera ukava kuri miliyari 3.5 z'amadolari y'Amerika ukagera kuri miliyari 7.3. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda, makuru tuyabandanirize muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubushikiranganji bw'ubutungane muri ico gihugu butangaza ko abagore 48 mu bari bapfungiwe mu gashoga gakuru ka Makala kari Kinshasa bafashwe ku nguvu igihe iryo bohero ryadukamwo umuriro. Jimmy Shukrani bakomera.
Ministre w'ubutabera muri Kongo, Bwana Constant Mutamba, yabivuze kuri uyu wa mbere ubwo yatangizaga ku mugaragaro urubanza rw'abakekwa kuba barashatse gutorokesha imfungwa muri iyo gereza, kugeza ubu ifatwa nk'aho ariyo nini kurusha izindi zose mu gihugu. Ni urubanza rwatangiriye kuri gereza nkuru ya gisirikare Ndolo mu murwa mukuru Kinshasa, aho hari abaregwa batandukanye barimo abasanzwe bakora mu nzego za leta, aba barimo abakora mu rwego rw'igihugu rushinzwe iperereza, Agence Nationale de Renseignement mu rurimi rw'Igifaransa, abagize agatsiko k'iperereza mu ngabo z'igihugu FARDC kazwi nka DEMIAP, abayobozi batandukanye ba gereza nkuru ya Makala harimo n'uwahoze ari umuyobozi mukuru w'iyi gereza, Bwana Joseph Yusufu Maliki. Uyu we yahise akurwa ku mirimo ye nyuma y'ubwicanyi bwakorewe kuri iyo gereza asanzwe ayobora, aho Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yamushinjaga kuba yaragize uruhare rukomeye mu byabaye. Ubushinjacyaha bwatangiye busomera baregwa ibyo bashinjwa birimo guteza umutekano muke mu baturage b'umujyi wa Kinshasa, gushaka gutorokesha bakatiwe n'urukiko batarangije igihano bahawe, kwica no gufata ku ngufu imfungwa zisanzwe ziba muri iyi gereza. Ubutabera bwa gisirikare buvuga ko abaregwa bose bashinjwa ibyo byaha ku ruhande rumwe cyangwa ubufatanyacyaha ku rundi ruhande kubera ibyo bashinjwa byakorewe mu gace bayobora. Muri uru rubanza hagaragaye mukanda abagore 4 bose batangaga ubuhamya bw'uburyo ibintu byakozwe ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9, aho imfungwa zisaga 198 zishwe ubwo polisi yazaga kureba ibibaye kuri iyi gereza. Aba bagore bavuga ko bona bagenzi babo bafashwe ku ngufu n'abantu bari bitwaje imbunda n'intwaro gakondo zitandukanye. Umwe muri abo wafashwe ku ngufu utagaragaje isura ye kubera impamvu z'umutekano we, yemeje ko abo yabonye bari bambaye imyenda ijya gusa n'iya polisi y'igihugu, ariko ko atabashije kubareba mu maso kubera ko bari bipfutse ibitambaro mu maso. Uyu mugore wavugaga akoresheje Lingara yagize ati: "Twumvise urusaku rwinshi cyane, nuko duhita twihisha munsi y'uburiri kubera ko hanze byari bikomeye. Abinjiye bari bafite imbunda, imihoro n'izindi ntwaro zitandukanye, nuko binjira barasa urufaya rw'amasasu. Mu kanya gato tubona gereza ifashwe n'inkongi y'umuriro. Muri ako kanya batwibye ibintu byose twari dufite birimo amatelefoni, amafaranga n'ibindi. Njyewe bangezeho bahita bamfata ku ngufu kugeza ubwo umwuka washatse guhera, bahita batubwira ko abagore bari muri gereza bose babafata bafata ku ngufu ashingiye ku buhamya bwatanzwe nabo bagore umushinjacyaha yemeje ku byakozwe bishaka kugirana isano ya hafi n'ibyabaye ubwo haburizwaga mu kudeta mu murwa mukuru Kinshasa urubanza rusojwe ministri w'ubutabera Maître Constant Mutamba yumvikanishije ku byabaye kuri igereza ya Makala bitari inkongi y'umuriro nk'uko zimwe mu nzego za leta zibivuga ahubwo akoresha amagambo akakaye mu rurimi rw'igifaransa agira ati
et croyez moi je règle cette affaire dans deux semaines
Mwizere yuko mbahaye ibyumweru bibiri gusa iki kibazo nkaba nakirangije ntabwo dushobora kwihanganira uburyarya bumeze nk'ubu bwo kubeshya abantu kugereza yakozweho n'inkongi y'umuriro kandi atari byo ibi ntabwo nabyihanganira habe na gato ibi ni ugukandagira ku burenganzira bw'abakongomani bose udasize na Minisiteri y'Ubutabera ntabwo nshobora kubyihanganira rero
Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo bavuga ko ibyabaye kuri gereza ya Makala ari ubutegetsi buriho bwabigizemo uruhare cyane. Maître Wilson Twitegure, umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kivu ya Ruguru, avuga ko ibi byagakwiye kuryozwa ubutegetsi buriho.
Ahantu harinzwe kuriya mu mujyi mukuru w'igihugu abafungwa bava mu prison gute kandi unarebye nibyo turi kubona ku makuru batangiye gucakura umuriro barawuca kugira bafacilite ira evasion niyo mpamvu twe tubona yuko ari ubutegetsi bwa Kinshasa bwabikoze kugira ngo bucikishe abantu bamwe na bamwe mu prison ya Kinshasa ya Makala kabona yuko na kira gikorwa bakoze abasirikare kwica abantu ni bari abasirikare batagira professionalisme abantu badafite formation ihagije bakubita amasasi bapfa gukubita uko babonye
kuva aho gereza nkuru ya Kinshasa ifashwe n'inkongi y'umuriro imibare itangwa na leta yemeza ko abagororwa 198 aribo baguye muri icyo gitero kugeza ubu butegetsi buvuga ko cyakozwe n'abantu batazwi ibyo byateye ministri w'ubutegetsi bw'igihugu gutanga itegeko ryo gufunga no guhagarika ku mirimo umuyobozi wa gereza ya Makala n'abandi bari bafatanyije nawe ku buyobozi bw'igereza nkuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jimmy Shukrani bakomera Ijwi rya Amerika igoma
Tugume muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hawo komisiyo y'igihugu ijeje impunzi isaba umurwa w'abanyagihugu bitwaje ibirwanisho uzwi nka Wazalendo kwirinda guhotera ndetse no guhagarika gutoza amatagisi n'amakori impunzi z'abarundi bari mu nkambi ya Rusenda inkuru imenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo muri Uvira
Muri ibi bihe impunzi z'abarundi zikorera imirimo mu misozi ya Rusenda ndetse no mu kigobe cyo muri Reko ziyamya yuko zicyaraziyohoterwa na Wazalendo zimwe muri zo zemeza yuko zisoreshwa amafaranga izindi nazo zigatanga ibyo zivanye gusarura mu mirimo mu gizindi nazo zivomeshwa amazi ku ngufu mu rwego rwo kurangiza ibi bibazo komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yakoresheje inama mu nkambi ya Rusenda yahuriyemo impunzi inzego zishinzwe umutekano wa Zalendo ndetse n'abaturage b'abakongomani ibasobanurira ibijyanye n'uburenganzira bw'impunzi muri Kongo ndetse n'uko impunzi zikwiriye kwitwara Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ishimangira ko impunzi zifite uburenganzira bungana n'ubw'abakongomani usibye yuko zidafite uburenganzira bwo gukora politike ndetse no kujya mu nzego zishinzwe umutekano hamwe no kujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho urwego rushinzwe impunzi rwabwiye Bazalendo ko badakwiriye gusoresha ndetse no kwaka ku ngufu impunzi byo zivanye mu mirima kwa ahubwo bashobora kuzisaba zikaba ku bushake bwazo nta gahato zimwe mu mpunzi ziri muri iyi nkambi irimo abarundi barenga 30,000 zisangiye inama ingira kamaro kuko yakemuye bimwe mu bibazo z'icyara zihura na by'umunsi ku munsi niyo kwizegwa Adija n'umugore mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko akora imirimo y'ubuhinzi
buje twari tumaze guhohoterwa cyane nuko kuvuga wagenda kurima ibibazo giye kurima o mukumvikana n'umuntu wakoteye imurima hariya hamuhejeje kurima kacuza kubona uwundi muhewe ngwini shamba ya muyomba Ukuri hajya to tumaze guhohoterwa twebwe hajya mu gatunguru ya kabiri bari geze kugira igihe bakaza ku nzu leta 5000 tukuhije to nihuza kumenya kuza kumurima ukuri ibi biyago by'ino munsi biratunganije ibintu byinshi ndangere
muri inama kandi yafatiwe mu icyemezo cyo kubuza Bazalendo ndetse n'igisirikare cya FARDC kuzererana imbunda mu nkambi usibye igipolisi gishinzwe gucungira impunzi umutekano Ubusanzwe abasirikare bajya mu misozi yunamye inkambi ya Rusenda banyura mu muhanda uri mu nkambi muri village ya mbere bahetse imbunda abandi nabo harije banywera inzoga mu tubare tu muri inkambi
abamwe mu gwaruka basanzwe basahiriza umutekano mu gihugu cya Kongo bita Bazalendo bazunguruka mu kambi mu gihe cy'amasaha maremare ibyo bikaba byamavyeteye ruhagarara mu mpunzi ariko agataho rero bakaba baraye bemeranije na leta ya Kongo ko bagiye guhagarika kandi ibyo bikorwa byo guhohotera impunzi bigiye guhagarikwa ndetse n'abarundi bakaba baraye banezerewe natwe twaranezerewe muri rusange twese hamwe kubwo inzira bahora bacamwo abasirikare bafise ibigwanisho abazalendo bakaba bemeranije rero ko bagiye guhindura nzira kugira ngo impunzi nizame zibone ibikoresho bishyire umuriro kandi aribyo zahunze ari nabyo zitinya.
Ese ni kibazo lendo bishuye kuri iki kibazo cy'ibyo bashinzwa byo guhotera impunzi. Ngenda kumana Jean Claude n'umuyobozi site ya Gatunguru ya gatatu yari muri inama.
Abazalendo bishuye bavuga ko mu ncamaka yagiye kwisubira ko kuko ibyo bakora bitabijanye n'amategeko. Sene turayisabye ko mu ncamake ibyo yabwiye abazalendo n'abandi bagerageje kumviriza iyo nama bababwiye neza ko bategezwa byose kuzabaragera sene batagize nte bataciye mu nzira ziwabo ngo bitunganirize.
Mu rwego rwo gukemura kandi iki kibazo cyo guhohoterwa kw'impunzi hashinzwe kandi komite igizwe n'abantu 8 irimo abakongomani 4 n'impunzi zine.
Ibiganiro je uko nabibonye byari bimeze neza kuko n'ubwa mbere mbona abarefugee bicarana n'abazalendo ngo baganire batore inyishu y'ibibazo bafise. Rero icyizere je njanye nuko mbona ibyo bababwiye bareke bagiye babyemeye je mbonye umenga bizogira akamaro ku barefugee.
Mu mwaka w'2021 ndetse n'umwaka w'2022 abantu bitwaje ibigwanisho bakekwa kuba bamayimayi bagiye binjira muri iyi nkambi bakica impunzi bagasahura inka ihene ndetse n'amafaranga y'impunzi. Ubusanzwe impunzi z'abarundi ziba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu nkambi ya Rusenda na Mulongwe zitunzwe n'imirimo y'ubuhinzi uburobyi gutwara za moto ndetse n'ubworozi. Bedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika aha muri Amerika saa 3 z'ijoro, Kamala Harris azoserukira abademokrate mu matora yo mu kwezi kwa 11 na Donald Trump azobahagarariye abarepublikani muri ayo matora baraza guhurira mu kiganiro mpaka aho baza kuja impari ku migambi bafitiye igihugu. Ico kiganiro kiza kubera kuri televiziyo muri Amerika ABC. Ibiharuro bijanye n'ukuntu bakundwa n'abanyamerika vyerekana ko vice president wa Amerika Kamala Harris na Donald Trump yahoze ari president wa Amerika basa n'abahanganya amajwi. Ariko none umwe wese muri bo yo kwigenza gute kugira ngo yigarurire imitima yabo arondera kwa majwi mu matora azoba muri Amerika mu kwezi kwa 11. Umuhinga kurikirana hafi politiki ya Amerika Leon Sakizimana arabigaruka ko mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije atangura mwishura ku kibazo cyo kumenya akamaro k'ibiganiro mpaka.
Impari ziza kuba uno muzi ku mugoroba ni impari zikomeye rwose. Imbere yuko ntangura kuvuga icyo nibaza, uravye neza amatora yagiye araba menshi mu myaka yahera, usanga abantu benshi baharira nta majwi menshi uheza ngo wunguke ayo mahari aheze umugabo arashobora kuyahomba. Aho rero niho bigoreye kuko nk'umuntu dufuka Kamala Harris wewe kubera ati abantu benshi hari abataramumenya rwose, uravye 80% ntibamuzi neza, aranyirikintu ashobora guhomba rwose. Nicyo gituma bisaba ko ateza kwiyerekana akavuga uwo ari akavuga ibintu azokora, na cyane cyane akerekana ko ashobora kuba perezida. Urabona umuntu azaba abaye umugore wa mbere abaye perezida na cyane umugore atari n'umuzungu, bila sababu leo kwa zote kwa kuwekana imigambi tomoya
iyo migambi nyene tukivuga kuri iyo migambi ibiharuro bikoreshwa byatohojwe by'amajwi yawo ukuntu bakundwa n'abanyagihugu bavyerekana ko basana banganya mu congereza bavuga ngo neck and neck ku bwanyu umwe muri bo haba Donald Trump canke Kamala Harris ikintu umwe umwe yokora kugira ngo aje imbere y'uwundi bibonekane kihe reka dutangure kuri Kamala Harris yokora iki uyu munsi muri zamari
ya icyo yokora no gushimikira ku migambi akerekana imigambi tomo icyo azokora haba mu butunzi haba ya magara y'abanyagihugu haba ku ngorane ziri kuziraba hari ya kumbibe z'igihugu abanyagihugu abantu bagomba kwinjira bidashye mu mategeko ateza kwerekana ko ibintu bitomoye byinjwe bitomoye azokora kuko ndashana cyane ko Trump ashobora kumwerekana yuko ariyo ngorane afise abanyagihugu batamwizigiye ko azokora ibintu bitomoye uno munsi ni rero uno munsi Kamala Harris aronse gutomora neza ibyo azokora gutyo abanyagihugu baza kuvaho n'abandi nabo batamuzi neza bakavaho badica ahagaze
Donald Trump wewe yokora iki kugira ngo aje imbere y'ibimwe biboneka
ari n'ibintu yokora n'abanyene abanyagihugu baramutse bose ntawe ntateza kwimenyekanisha mugabo nawe ateza kwerekana yuko Trump ateza kwerekana yuko nawe ari umuntu w'umushinga ntahe kwa wa muntu afite amajambo ashobora yubaha abantu na cyane cyane kwaza bari n'umupfasoni ateza kwerekana yuko umupfasoni amwubaha kuko bababaza yuko atamwubaha hamica kabiri ateza kwerekana yuko wewe ashigikiye ibyiyumviro bya ekonomi bitomeye afite ari byiza iby'amagara y'abantu afite ibyiyumviro byo guteza imbere igihugu kuko mu bisanzwe basanzwe bamwemera kuri ibyo byiyumviro yoguma honye akagumira honye rero ntasamazwe n'ubaze ko barahahira nibaza ko azoba ahise kwinda bikomeye rwose kuri we nyine azaba yifashije rwose
ubwiye icyo tubwiye ku mateko agenga izo mpari amwe mu mateko bavuze nuko igihe umwe muri bo ariko aravuga mikro y'uwundi izaba yugaye ivyo bifise kamera kahe kuri umwe
so icyo ni ikintu gikomeye rwose baravuga yuko baravuze amategeko ABC yavuze izoshiraho nuko bazoreka umwe akavuga agaheza mu gihe umwe ariko aravuga uwundi nawe bazoca avugara mikro yo kugira ntavuge ntibyuka naho yovuga ibintu ntibabyumve ivyo ni ibintu byiza ubwiye kuraba ko tugomba kutahura neza aho umuntu ahagaze ibyumviro by'umuntu ni byiza ko bituma atagubwira ngo avugunda ariko aravuga guhana amajambo bw'abashinga ntaye nibyo byiza mugabo urumva nko kuri Harisi yagira ati reka nimureke Trump avuge gutyo niho asanga ariko aravuga anciramwo abantu bagaca bamugaya agacatsindwa urumva kuri Harisi yashima yuko mikro itaba yugaye mugabo ugiye kuraba naho novuga nti reka abanyagihugu bagire bumvirize umwe wese kw'abashinga ntahe umuntu
ari asigura ibyiyumviro by'uko bitomeye adakora igihugu bagize iminsi bitegura bagira imyimenyerezo y'izo mpari ikintu iyo myimenyerezo kenshi na kenshi ifashane ke
irafasha kuko benshi umugabo kuri Harris nibaza ko imufasha rwose kuko n'umuntu atamenyere kuja guharira mu bintu bya kuri ico gihe yarabaye vice president yarahariye mugabo ntisi ibintu amenyereye rwose cyane Trump arabimenyereye mugabo Trump nawe ni wa muntu ati ibintu byo gutegura ngo ntabishimikira ko rwose mugabo avuga ko atabigira mugabo agira ukwiwe niko nabivuga arabitegura ngo akabitegura ukwiwe bavuga nti bose barategura mugabo igikuru n'ingene umwe wese aba uwari rimwe rimwe abantu basanga iyo uteguye cyane naho nyine inshurenze urugero ugasanga birakunaniye reka tuze kuraba rero ingene biza umwe wese ingene yabiteguye mugabo nibaza bose umwe wese niyaguma ashimikira ku byo abanyagihugu bashaka by'ubutunzi by'amagara y'abantu n'ibindi umwe wese nibaza ko tuza twumva ahagaze hama tukamenya aho umuntu icyo dutora n'uwo dutora n'ishashigikiye
Leonce Hakizimana ndagushimiye cyane rwose ku kanya wahaye Radio Ijwi ry'Amerika
murakoze rwose namwe
Ijwi ry'Amerika ni ngaha dusozera amakuru yacu twari tubafitiye muri kano gatondo kuri mikoro mari 10 na Diane Ninahazwe na Diatahanu yari muhinga bw'ivyuma twemi tubivurije umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu.